This week on The Wedding Show.
Kweli macho yanapazia, ona amependeza na anavutia.